la zongo mizulu la kwa zulu ngomzuzu ananje. Kunike mandithi mbeko enomqolo molweni. Luthethayo ngu elihle, umfoka chucha ngu kumla ngumtesu ngumadukuta ngusongu sikijana. Ndiphuma eMpuma Koloni kwidolophu yaseMbizana kwilali yaseMzamba esikhumbeni senkomo eyagqothozwa ngomkhonto ngenxa yomkhonto womkhosi wesizwe. Ndimele isizwe samampondo. Eyona nto ndingayenza mna ndiyinkumkani yamampondo, into endingayenza kukuma ndime ndiqine ndomelele ndilwele yonke into ehlukumeza abantu besifazane ukuze sizohlala isizwe somntu omnyama sikhuselekile, kungekho ukuhlukunyezwa kwabantu besifazane. Kuba siyabona abantu besifazane bahlukunyezwa ngokwecansi ngabantu abasebenzisa iziyobisi. Ndingalwa nalo mkhwa unjalo ukuba iziyobisi zikwazi ukuthi ziphele ukuze sikwazi ukuthi isizwe somntu omnyama sihlale sikhuselekile. Enkosi.